ora, ko Jaden Randall tōku ingoa, ko te waiata e whai ake nei, ko Tangaroa whakamautai.
Te arara o Tangaroa, e rere ki te papa ururui. Te arara o Tangaroa, e rere ki te papa urunui. Te arara o Tangaroa, e rere ki te papa urunui. Ora nui, te a, te manawa, o te mana, te mauri, o tangaro. Whakamau tai Tangaroa whakamau tai Te arara o Tangaroa He rere ki te papa urunui Te arara o Tangaroa He rere ki te papa urunui Te arara o Tangaroa He rere ki te papa urunui Tūtara ka uika He pōtiri Te wai o Tangaroa Te wai o Tangaroa Togi a te tohora He tohu nai tua Te maua tangaroa Te maua tangaroa Tangaroa whakamauta Te arara o Tangaroa, he rere ki te papa urunui. Te arara o Tangaroa, he rere ki te papa urunui. Te arara o Tangaroa, he rere ki te papa urunui. He kaitia ki, he taonga he tipua, he ariki. He taniwha, he tipua, he kaitia ki He taonga, he tipua Tangaroa whakamautai Tangaroa whakamautai Tangaroa whakamautai Whakamautai